Masikupe eyona nkulu i-factor exhaphakileyo kule expression ngu-4x to the power 4y plus 8x cubed y. Xa kuthiwa masikhuphe i-factor eyona nkulu exhaphakileyo kwezi-2, bathi fumanisa eyona i-term exhaphakileyo kuzo zombini, eyona inkulu exhaphakileyo kuzo zombini ezi terms. Apho ngoku sizayikhupha sibe ecaleni sibhale into eshekile, i-terms eshekileyo. Xa sithi eyona inkulu ngoku siyethi sikhangela i-term eyona inkulu ngenxa yento yoba oo-x no-y zii-variables, asiyazi noba la manani ezawuba makhulu okanye ezawuba mancinci okanye njalo njalo. Ithetha nje ukuthi nje sikhangela eyona nkulu i-term, i-term edibane nemanani okanye ngenawo manani. Xa ngoku sinokhangela i-factor ka-4x to the power 4y, apho besayenza ngohlobo senze i-prime factorization, apho ngoku sibhala u-4 ngeepisi sithi 2 ophindaphindwe no-2 u-x to the power 4 simahlule ibe ngu-x ophindaphindwe no-x ophindaphindwe no-x ophindaphindwe no-x. U-y ke ngoku singakwazi umohlula simbhale njengobenjalo ibe ngu-y nje kuphela. Siyandisile nje qha kuphela ezi terms, prime factorization. Masenze into enye ngu-8x cubed y. 8x cubed ma ke ndibhale kakuhle ndifuna niyibone le nto ndenzayo. Saba no-8x cubed y. Sizayandisa ke le term sisebenzisa i-prime factorization. U-8 sizambhala ngohlobo oluphi? I-prime factorization saw no-2 open open no-2 open open no-2. Sizasinika u-8 ke le. U-x cubed. U-x cubed ngoku asenza i-prime factorization ngo-x abathathu. X ophindaphindwe no-x ophindaphindwe kunye no-x. Sishiyeke no-y ke ngoku. U-y ke ngasikwazi umandisa okanye simenze bezipisi u-y. Sawuzibuza ke ngoku zeziphi ii-factors ezixhaphakileyo ke ngoku apha kwezi expressions zimbini phayana sunazinkulu. Masiqale ngoku sino-2. O-2 ababini baxhaphakile kuzo zombini, aye ndithi babini apho, babini nalapha ezantsi baxhaphakile apho. Sino-x abane no-x abathathu ezantsi, abathathu ngoku baxhaphakile, aye ndithi nalapha bathathu baxhaphakileyo. Sino-y, no-y xhaphake kule yokuqala item naxhaphake nakule yesibini. Izawuba yile ngoku eyozona zinkulu ii-factor ezixhaphakileyo. Izawuba ngu-2 ophindaphindwe no-2 ophindaphindwe no-x 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 kunye no-y ophindaphindwe no-y, okanye izawuba ngu-4x cubed y. Yiyona inkulu engoku i-factor exhaphakileyo kuzo zombini as terms. Sizawukhupha le i-factor engoku singayibhala engoku ibangele singayibhala la expression ngehlobo loba andiyibhale rhwale kwicala. Sizawukhupha u-4x cubed y. Y sizawushiyeka nantoni phaa ngaphakathi? Siza kohlulahlula term nganye nganye ngu-4x cubed y. Masibhale ke ngokutsha sizawuba no-4x power 4y plus 8x cubed ohlulahlule ngu-y plus 8 plus y sohlulahlule ngu-4x cubed y ohlulahlule ngu-4x cubed y. Ndicinga uba ngoku ngemeba ibhadlile izawukwazi nakwazi uyibona into uba iza kuphuma njani impendulo uba sawufumana laa nto iphangaphezulu xa siziphindaphinda ezaa terms. Masiyenze ngoku aye ndithi sawufumana laa nto nqwa iphangaphezulu la-4x to the power 4y plus 8x cubed y. Uzawubona ngoku u-4x squared y, u-4 ohlulahlule ngo-4 fanele sinike u-1. U-x power 4 ohlulahlule ngu-x squared uzawusashela ngu-x. U-y ohlulahlule ngu-y sawufumana u-1 plus 8 ohlulahlule ngo-4 ngu-2. U-x cubed ohlulahlule ngu-x cubed ngu-1. U-y ohlulahlule ngu-y ngu-1 sishiyelwe ngu-2, x plus 2 ngaphakathi. Elinye uhlobo ndingayikwazi uyibona le nto kakuhle niyiqonde uba senza njani. Uba ubunokhupha la factor for sikhuphe mose eziyana ezizimbini kuye kwasheka ntoni ngokusikhuphile as terms sikhuphe eziya eziya ezimbini sizifake kwisekile naleya zintathu kusheka ntoni ux kuphela sizambala nzambala ngomnye umbala sawushekela ngubani ngala x kuphela yiloo nto ngoku sishekela u-x ngephayana sikhuphe nje la 4x cubed y nalapha ezantsi iba yinto eyi-1 iba ezi terms sizikhuphayo zefactor sizawushekela nantoni kula 8x squared y x 8x cubed y sishekelwa ngu-2 kuphela ayindithi uyayibona phayana kuza terms ndizibhisileyo ndazenza za ndizibhisileyo awudinga uyenza yonke le ehlobo lide xa kodwa ungayenza ngehlobo elifitshane ndifuna igqibeli ndikwazi uyenza ngolu hlobo uthi 4x to the power 4y plus 8x cubed y uyenze engqondweni uzibuze yintoni lona nani likhulu okanye i-coefficient inkulu ukwazi ohlulahlula u-4 kanye no-8 iza ngu-4 elona x umkhulu ukwazi umohlulahlula x to the power 4 no-x to the power 3 iza ngu-x cubed uzibuze ogqibela yeyi phela nani y umkhulu ukwazi umohlulahlula kulaa y no-y ngu-y mos xa wenza engqondweni uzayibona iyakhawulezisa ngcono yintoni eshiyekayo ngoku u-4x to the power 4y yintoni endizawushiyekelwa nayo phayana izawushiyelwa ngu-x xa ndizohlulahlula ngala 4x cubed y nalapha kwesibini ngoku item sawufumana nje le impendulo phayana 4x to the power 4y siman x siya ku-8x cubed y sawushiyekelwa ngu-2 xa sizohlulahlula term sawushiyekelwa ngu-2 u-x cubed wahlulahlula ngu-x cubed uzawushiyeka ngu-1 u-y uhlulahlula ngu-y uzawushiyeka ngu-1 sibe nalo nto xa ishiyekileyo ungakwazi uyenza ke engqondweni le nto uzawubona ke usenza imizekelo emininzi uzawukwazi uyenza ngokukhawulezileyo.